Romano Chesa. Eso es Romano Chesa. Oza, 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 oza.
Gorilla. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you, guys. Abakwazi bona siyaqalekela amazwi iphele very well. Ababingelele bayitshele ukuthi banithini ke ngiyakuthanda mina nomngani wami.
Sanibona kanti njani? Ngithanda umoya wenu yazi. Ikhona umthini ke makhasethi. Abangazi yomuzi wokhombani. Abangazi yomuzi wokhumule le wiki wena. Sanibona wenu kumuntu waroza. Hey nayo khona ngomezo phuma ithuza man. Yamazi zami yakhuluma kuzinza man. Every point, every point. I get finished. Thank you so much.
Give it up for TDK! Are you ready for DJ Frost? Say!